Me menta obi o. Ana mi no obi nso. Ne mo me ye dia honhom ne pe. Me de wade shea ba video beto ye. Achari ye kwa wa ye ni ye. First video a me ye fa wade shea hono. Me wusha. Omo me di wade shea page. Na oma first video na to. Second video bye. Obi an freme. Obi an fa. Third one bye. Tadu wa iba ye diye. Jenare sede bobra. Wotwa me telephone so. Me minu obi o na minta obi. Ye nina ni se ye pakore nani mo nyamse be pie ye. And it is a video suno. Ma fwa me first video di atumu page wa diya. Second and third ne fwa kwa la anu hono mo fentu obi. Diye me diye be tuwa ya nura no. Se mo di mo nse ula kwa anu tunu muno. Mo fwa anu sun tumu page obi. Awurade nyakopɔ bufo kɛseɛ bɛba ɛbɛba nipa da sani su nipa nya no yi nipa bɛpa no yi asue nya no yi ɔmofa video no ntɔ me mebɛsi mebie ma no akasa na mmom nipa bi ɔbɛbɛ me bi abɛgye no me nipa bi ɔbɛbɛ me by this time me de nkɔm hyɛ bɛtɔ awu bɛ yi uti sɛ wo challenge me bia na wo ana me de bɛma wo me de wo no ma wa na me de ato page wo. E da ho ne prayer beti ne kankan mi chiri kwasi asem. Omo fa sa video we na me de beto ho. A generous ne de ne sa wura kora ne turu mu ane turu mu aka atwom no. A fu opia so aye nko no. Won fento ho. Me made ka fa ma ne bia. Ma bo bra ne bi e wo ma ho. Me wo ba e kwa na me hwe wa. Minim se ne musitie, minim se ne wisitie. Because a man medical for be a son of a Jesus Christ to be from me. Or be a corner machine with you, meaning send you with you. Meaning send you moon in a city. And it, you know, so I was this year by Prince Lano. So I'm doing so, sir. I could only so, sir, because I'm not for a son and you know, who to send a new feeling in Iat and Tintin. I could ask, I know Tinta so far, no, now this year a bewoodum. Who didn't ask so far, no, now this year a beco. Me dia dia urade ba shame na meka on enye die nipa beka eni ti se dara tane di me first video na me ye fa akwara no ho no urade nyakubo bie su kire me sa akwara no ofri no na odini be ye adwuma kaseye akwara no ye difo ba no a o me de two page wo no dia me dia two a kire nso o me de o me sa wura akwara no tiru mu no o mo sa fa two page wo bie mu so o mo si o me di nyakopon achi na nyakwara no no o mo pa na bona po. I didn't say musica. That's it, Bia. I'm going to fast up, you know, video, no, and to. Yami am juma to make yo. Obi bua, me name is bua Obi. Obi bua, me name is bua Obi. Se video edi kano. Ah, me de to fa kora no se ye dia. Na mo de to ho dia. We na ma ya fa kora no mo de mo se ura ni to mo fen to Obi. Ma mo nyang kwasi juma. Ma juma mo nyang juma hunu. Yo wani padu do awa urade nyakopɔ frɛ wɔ mo asu nipa betwa bɛ wo no nyame amoa no anyɛ very careful obi ne sɛ bɛwura otunu sɛ de generous ne de ne sɛ wura ɔde hye ba Priscilla tunu mu no sɛ ne wiase teɛ wo mu ani anna hɔpɛ obi ne sɛ bɛfa wo tɔ ho ne tia adwuma me yɛ mani da wo te sɛ aboa wo me aggressive adwuma me yɛ no urade kama tie fo ho wɔn hye obi ara dene. Kwasu tiye prophet kana wu. Na uradini ya kupombe ya ukase. Uradini shirao. Nuo shirao. Nuo nya ukase pa. Bye bye.